ka uʻi palaualelo. Elia kamo ʻōlelo e pili ana I ʻelua momo kaikuanane a me ko laua ma ona ʻau kake. I kekahi lā, hele aku nei ia mau kaikuanane I ke kūʻai mai I nā na ʻau kake kūkiki.
I'm talking to you, boy, would you light my fire? I swing by my way and I show you what I wanna do. Moving it slow, feeling the flow, turning our lights down.
Ua lawe aku nei laua I nā ana au kā ke pūkiki ma lalo o ke kumo leao e pūlehu ai. Ma hope o ka ā ana o kō lawa mau ahi ua o ini mai ka ipo o ke kahi o laua.
Pono no vau e kama I leo me I o wahine.
Kuipo, heha kohana. E, mamake o e pii a e I luna o ki ia kumuna ao paha?
Ai, hiki no. Ea, e ho hui hui oi I kauna ao ka ke pukiki.
E. Ai paha.
Koʻu kaikaina, e hoʻohuli ai oi I koʻu nā ʻau kā ke pukiki.
Wahi a ke kāne manalo, e hoʻohuli ai I ka nana ʻau kā ke pono I me ka nana ʻole. Mo o ka nā ʻau kā ke a ua ai oia I kēlā mea ai. Ua pūlehu ia ka nā ʻau kā ke e ke kāne hana nui. Ua mo o ia ka mea ai e a e a ua paono I ka ai. A pūlehu hō no I ka nā ʻau kā ke pukiki nāna.
E koʻu kaikaina, e hoʻohuli ai oi I koʻu nā ʻau kā ke pukiki.
Ai, ua paono. I kai ana ʻau I he e nāu ai.
Aia ke kaikua ana ma luna o ke kumana ao a haʻupu I kana na ao kā ke pukiki.
Ia nei. Hei, e hoʻohuli mai hoʻi oi I koʻu nā ao kā ke pukiki.
Oe, ʻaʻohe pane mai. Hele a huhu oia o ke kāhea hou aʻe no ia ona me ka leo nui.
Hui! Hei, e hoʻohuli ai oi I koʻu nā ao kā ke pukiki.
Alaila, ua iho na ipo I lalo o ke kumala ao. Ua moʻa a ua pau I ka ʻainona. Ua pāpaʻana na ʻau kā ke pukiki e ke ahi.
Ai, ai hea, koʻu kaikaina.
Aoe, ʻaʻohe ana na ʻau kā ke pukiki e ai ai.
E kala mai ko upo I nā ana. Lea lea ka he e nalu I ka nui o nā nalu. O I ke ane oe?
Pā, a ole. Huhu lō vau. A ohe au mea ai.
A ohe uʻi palaulelo o maka puʻu.
Ai, a ohe uʻi palaulelo o maka puʻu. Mahalo oe, a ka pono vau e hoʻi me kia kāne. Lea lea oe a ka ai aku kahana o kō kaikunane mō o. Aloha!
Don't point your finger at me. Don't you know it's you while you're suffering? You're while you're suffering. I've got my mind set at ease. Don't you know it's you while you're suffering? You're while you're suffering. I've got my reasons to live. Don't you know it's you why you're suffering? You're why you're suffering. I've got my mind set at ease. Don't you know it's you why you're suffering? You're why you're suffering.